ukuhlupheka kuphelile awushiyanga ekipite wahamba nathi yonke indlela awushiyanga.